kunga kunyumba mala mono aya ambazo kambera nazao ntsugurero badzikole ino alazirase kwera kwarangiza wereza mina ando atsapano kuti akhale ogrand team akomanso vandaphuma pa ntchito yawo ndipo umbava pa sipangizo wachititsa kuti ntchito yokonza msomalo wochitira ulimi wanthirira mboma la msanje ime tindize komanso nkhani zina zambiri tindikhale limodzi amalawi ali ndi chiyembekezo pamene nyumba ya malamulo yayamba zokambirana zawo dzulo amalawi ambiri ati akuyembekezera kuti nyumbayi ikambirana zokhuza njala komanso mavuto azachuma zimene zakhuza dziko lino koma kodi mudali hinji nyumbayi pa tsiku loyamba kafe maulidi awapereka chithunzithunzi
lero ku nyumba ya malamulo choyamba chomwe chinachitika taona kuti asintha nsalu yomwe amakutira mipando ya nyumbayi poyamba nyumbayi mudali nsalu ya blue yomwe imakutira mipando koma tsopano asintha nsalu yokutira mipando imene kuika nsalu ya black yofira komanso ya mtundo biliwira yomwe ikuimira mbendera ya dziko lino sipika la nyumbayi Catherine Gordani hala afotokozerapo kuti mipando ya nyumbayi nsalu yake yakhalitsa idali itatha kotero achita izi pofuna kubweretsa kaonekedwe katsopano mnyumbayi ponena kuti nsalu yomwe idalipo kale idali itakhala ndithu kwa zaka 10 ndiya kuti nthawi imene ndiyayitala naona kuti pakufuna kuti pakhale kusintha mipando sadayichotsemo kuti magulidwe atsopano ndiyomweyo koma ngosintha ndithu kukutira nsalu ya mbendera ya dziko lino chinthu china chomwe chidachitika mnyumba ya malamulo ndi nkhani yokhudza kuyikanso munthu membala amene akakhale ku parliamentary service commission imene ndi commission yomwe imawunikira nkhani zochitikachitika ku nyumba ya malamulo ndiye ku commission kumeneku koyamba kudali ya George Chapondo yomwe tsopano adasankhidwa kukhala mtsogolo wa zipani zotsutsa boma nyumbayi ndiye pamafunika kuti pakhale mlowa m'malo wawo ndipo kuchipani adapereka dzina la Ron Chijeli Phiri kuti atenge mpando umeneu koma nyumba ya malamulo makamaka aphungu akumbali ya boma awakana ndipo kudalika mpungwepungwe ndithu chakumasana kumomwe nyumba imayamba aphungu akumbali ya boma atanena kuti sakufuna kuti motion yomwe adabweretsa nyumbayo mtsogoleri wa zokambirana Richard Chimwendopanda ivomerezedwe kukalola mayi Ron Chijeli Phiri kukakhala komishonala ku parliamentary service commission ndiye padali ndithu ndondomeko yovota ambale yotsutsa boma ananena kuti pakufunika avote kukakamirabe kuti mayi Chijeli Phiri apite ndithu ku komishoni imeneyo koma patachitika ndondomeko yovota imeneyo adapezeka kuti amene awakana a Chijeli Phiri adalipo aphungu 75 ndipo amene adavomereza kwalola adalipo aphungu 32 aphungu omwe a jomba sadabwere ku nyumbayi adalipo 83 zomwe zikutanthwa zoti tsopano mayi Chijeli Phiri akanidwa sangakakhalenso ku service commission imeneyi ndiye mwazina kungopereka chithunzithunzi zomwe zidachitika ku parliament ndi zimenezi
pakadali pano akatswiri pa nkhani zachiuma komanso mmene zikuyendera zinthu mdziko muno adaphungowo agwiritse ntchito mkumanowo pokambirana zinthu zochepetsa ululu umene amalawi akumana nawo a Grinson Nyirenda ndikatswiri pa nkhani zachiuma kuchokera ku sukulu ya kachenjede ya Catholic ndipo adayankhula ndi Isaac Salima
chembezo changa ndichokuti aona kunkhani ya ngongole zimene tili nazo ngati dziko zokhala zikubwerera njira wena bitipezebe njirabe ndithu kuti mwina tichepese zimezo mwina zimezo akakambako kuti mwina kubwereka kumwina tichepese kusiyana kuti mwina akakambiranso kuti mwina tichirukise kubwereka kuja so kubira kuti anthu akakambako nkhani imene yokhuzana ndi kubwereka ndalama ngati boma kuti mwina bititha kutitha kupanga sikero tawo tichepesako ata kukhala nalo lankhoyo chifukwa tikuona zinthu zingapo mwina zimezo kutivuta ngati kukwera katundu kwa zinthu tikuona mwina imunthawi yotakolola kupopezekabe mwina kuti food inflation yathu kubwera kwambiri so mwina ndi nthawi yoti mwina tingabwere musopano kuti miyezi imene tikupita izitha kutivuta ndi nkhani ya location omwe ya budget kodi tingatani kuti ngati nkhani yokhuzana ndi chakudya ndi zinthu zimene zikusokoneza ngati inflation yathu kuti ziwerabe mwina malocation omwina akambiranako chifukwa tikuzuwa zoti kumene tikupita kuti tresfewenja tikuyembeza kuti mwina kukhala njala
ndipo mkulu wa bungwe la consumers association of malawi a john kapito wataphunguwa akhazikitse ndondomeko zimene zingathandize kuchepetsa kukwera kwa katundu mdziko muno
nkhani imene timafuna kuti aphungu akumala pakali panopa ndi nkhani yokhuzana ndi nkhani ya zachuma timafuna ndithu kuti anthu awawa amene amakumana ku nyumba ya malamulo atawunikira ndondomeko zathu zoyendezera nkhani ya zachuma taona kuti pakali panopa maripoti ndiochuluka kwambiri kuti boma alikugwiritsa ndalama zochuluka kwambiri zimene sanayenera kutero zimene zikupangisanso kunena kuti inflation yathu ikhale yokwera komanso inflation iyo ikakwera ndimene kupangisa kuti katundu wambiri akhale kuti azikwera mitengo ndiye izizi timaganiza kuti poyambirira ataunikira ndondomeko zvaiya zvachuma mabudget ati kuti ndiyacho amene ndingakhale kuti tachepesa ndiponso iwo mamembala oparlament omwewo kuti ndichani chimene iwo angachepese kuti chithandiza Malawi kuti mwina zvinthu zvingayambe kusikako kupota chete apa chimanga chakhala chikukwira mitengo kwambiri ndipo zinjinati
Nduna yazo kupale ndo Vera Kantukore yata pafunika ndarama zokwana 20 billion kwacha kuti dziko la Malawi likwanitse kudzigulitsa pogulitsa ntchito malaya amene matimu akuluakulu amene amasewera mu ligi ya kumangalande amu English Premier League amavala ndunaye anena izi mu nyumba ya malamulo ponena kuti ndaramayi itothandiza kuti Malawi yike uthenga wokhuza dziko lake pa malaya osewera mpirawo Kathe Maulidi ali ndi ripotire
Ndalamayi malinga ndaka ntukule itha kuthandiza dziko la Malawi kukhala pa malaya osewera mpira atimu kwa season imodzi. Aka ntukule ati ndalamazi zikapelekedwa dziko la Malawi lizasankha timu yotothengawo udzikidwapo.
Kupitiriza pa malo po pa mfundi onena kuti chimakhala kuti dzina lathu lena kuti visit Malawi kapena information yati kukhala pa jezi ngati imene njayo chinaso chimene chimachitika nchona timu makhala ngati muli pa mgwirizano ndi timu ija ndiye mwina akakhala kuti ali off season sakusewera mpira mapuleya ajakhoza mabwera kunoko ndi ino tangoganizirani mapuleya otchuka aku EPL atapezeka zonoti akubwera ku Malawi kunoko kungobwera kupita ngati kunchesi kucha kubwera kupita muna mamidzena yake ndoti zikuyeza dziko lathu mbiri ya dziko lathu ndoti wina lesa angamafuna bwera kuna ine ndifuna ndikaliwone dziko ngati limene lolo pachizungamana kuti Malawi is the world's best kept secret ati ndi Malawi makhala ngati kadziko kamene kali ngati kachinsisi kamene anthu samakadziwa ndefeyo ngati ineyo ndiwoneona zokopa alendo ndinakuti ine ndikukana kuna kuti Malawi akhale wachinsisi ndifuna kuti anthu dziko lose lapansi amudziwe ndikuti amudziwe Malawi ine ntchito yona kuti imatenga ndrama zambiri andi njira ine onati anthu anziwire Malawiyo ndionena kuti tikakhoza kakhala ngati pajeze kumani ndrama zofunikira zotikhanazo zambiri ndipo ndilokondo ndinakuti nyumba yamba kuyankhula ndiye mwina tiona kuti mwina pa media budget akhoza kuti pasa ndrama zimene zikakhale pa jezi ya Chelsea kapena ya Manchester City kapena ya Manchester United
akasi kakhala koyamba kuti dziko la Malawi lidzigulitse kudzera pa malaya osewera mpira poti dziko lino lidachitaponso zomwezi ndi timu ina yosewera mpira omuyendo ya dziko la Spain
mtsogolero wa dziko lino Lazaro Sequeira walangiza oweruza milandu atsopano kuti akhale ogwira ntima komanso vandaphuma pa ntchito yawo Asekwera nena izi kunyumba ya kamunzu munzinda walirongwe pamwamba olumbiritsa weru za mirando anayi atsopano zambiri mulipotire
majaji atsopano andakondwa ni banda madalitso koso chimwaza a Edna Bodole komanso a Trabo Kaluwa ndipo polankhula munzinda walirongwe pena malumbiritsa majajiwa Mtsogoleri wa dziko lino Lazaro Chakwera wati phuma ndi kusagwira ntima kumachititsa kuti majajiwa adzigwira ntchito yawo mosalongosoka. Iwo anati nkofunikaso kwambiri kuti majajiwa adzikhala adongosolo.
Temperament has to do with the proper regulation of your emotions and your reactions to emerging situations or to external provocations.
Ndipo mkulu wa mabwalo wa milandu Arizini Nzikamanda ati kuonjezera majaji anaye atsopano kuthandiza kuchepetsa ntchito ku mabwalo wa milandu koma iwo anati ku mabwalo wa milandu kufunika majaji opitirira 90 ndipo kuti pakadali pano ali ni majaji okwana 58
tikudziwa kuti tikadali ochepa mwina tikufunika majaji odusa 90 koma pakali pano tikadali cha mafifiti chakuti ndiye kuti ma 58 thereabouts ndekuti kofunika be ena
ndipo mmodzi mwa majaji atsopano wa Trabo Kaluwa ati adzipereka kugwira ntchito yawo molimbika
tikukhulupirira kuti tigwiritsa ntchito ukadaulo wathu umene takhala tikugwiritsa ntchito monga ine uloya komanso iwaja mu zintchito zimene amagwira tigwiritsa ntchito zimenezi mu ofisi ya judge kuti tithandizire kupitisa pasogolo chilungamo
Thambi ya mabwalo a milandu yakhala ikukumana ndi vuto la kuchepa kwa majaji mu zaka zapitazi
Ntchito yokonza msomalo wochitira ulimi wa mthirira a mtorongo mboma la Nsanje yaima pene anthu ena anaba zipangizo zimene chilinga chake chidali chokonzera malowa nthambi yoona za ngozi zogoma dzidzidzi idapeza ndalama kuchokera ku bunge la African Development Bank pofuna kukonza nso ulimi wa mthirira umene udawonongeka malingani na mondwe amene wakhala akukhuza dziko lino Isaac Salima ali ndi zambiri
akuluakulu anthambi ya dodima komanso ena aboma adaga endela malowa kuti akaone mmene zinthu ziliri pamene commissioner kubungwira Dodi Mali a Charles Kalemba adati ndokhumudwa pa zimene zachitikazi iwo anati akankachiwiri kuti izi zichitike pamene anthu akhala kuba zipangizo zokhazikisira ulimontirirawu umene ukadapindulira iwomwe mwazina zimene anthuwa aba ndi makina a control box, drumliner, kumanso pampu. Akalemba ati anthuwa awapatsa mwayi omaliza kotera kuti akachitanso izi boma silikhazikisanso ulimiwu.
Aba zinthu zija masola panelo ena abedwa, mapampu abedwa, zinthu mawaya, mapaipi. Munomo mtamu munomo kuti madzadzikhala munali timati drumliner chinthu chimene chimakhala pasipa chakuti chizichingira madzadzi asalowe munthaka chosecho chatha tsopano mmene mukuoneramo chabedwa so nkhani ndionena kuti popeza tikufuna be anthu awa akhale chakudya kuti nkhani ya njala isakhale nkhani imene zitivuta mmalawi muno tikufuna tikonzeso zinthu zimene zabedwazo kuma pamene katipangane mgwirizano kuti kodi tikati tikonzaso tikhala ndi assurance ya mtundu yani
phungwa ku nyumba malamulo wa dera pakati mboma la Nsanje akavani khale mandevana adati nawonso ndokhumudwa pa zimene zachitikazi koma kuti iwo sopano akambirana ndanthu wakuti ulimiwu sopano aukhazikisenso
komabe ngakhale iwo wanatipatsa zinthu zimavuto inde analipo komabe ifenso ngataini yake askimwe mavuto soti nali nawo so lerolo mkulankula kwa commissioner wakunena kuti ndi udindo wathu tazindikiranso lerolo kunena zoti ndi udindo wathu kuti tipangise kuti scheme imene igwire ntchito te ine ngati phungu ndivomerezenso pano kuti nanenso ndizipereka kwatunthu ndigwira ntchito ndi onse akuluakulu akudera mafumu atsogoleri ena onse ofunikira kaya ndi committee kuti scheme yathuyi iyambe kugwiranso ntchito
ndipo akalemba adapitiriranso kulimina wanthirira wa makhapa mbomali iwo adati ndiwosakhutira ndimene ntchito ya ulimiwu ikuyendera ndipo adati izi ndimalinga ndi utsogoleri wa ulimiwu kotera kuti iwowa adathesa komiti imene yakhale kutsogolera ulimi
tipitiriza wopasirani nkhani izi mkatha kuonera izi
What's a showmax? No wires, no extra gadgets, no watching at this time or that time. That's because Showmax isn't a TV channel. It's a streaming service. That means all you need is the internet and something smart, like my phone. Instant access to tons of hit series, movies, and more.
Best of all, there's something for everyone. So, what are you waiting for? Sign up for Showmax now.
Since the last day of last season, we are ready to do it all again.
Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant!
That is quite something!
Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here.
Welcome to Premier Beta. You have tried the racer, now play the baster. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. But cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Bet with the baster.
Popitiriza nkhani izi mkhalakale pa nkhani zomenyera ufulu wa amayi a Emma Kaliya wati dziko lino sili kuchita bwino pa ntchito yolimbikitsa amayi kukhala m'maudindo osiyanasiyana pa ndale akaliya atinso sizidzakhala zodabwitsa ngati chiwerengero cha amayi m'maudindo pa chisankho cha chaka cha mawa chidzakhale chotsika kamba kuti palibe chidwi chotukula amayi Daniel Zimba walemba ripoti ili
Magulu komanso anthu osiyanasiyana alikalikiliki kufalitsa uthenga wofuna kulimbikitsa amayi kudzatenga nawo mbali pa chisankho cha chaka cha mawa. Koma mmodzi mwa anthu omenyera ufulu wa amayi mdziko muno, a Emma Kaliya, akuona kuti kutukula amayi pa utsogoleri ndikovuta kwambiri mdziko muno. Iwo ati adindo omwe ali ndi kutegera kotsogolera pa ntchito yolimbikitsa amayi kutenga nawo mbali pa utsogoleri alibe chidwi cholimbikitsa amayiwa. Apa akalia anasindika kuti sizikhala zodabwitsa kwambiri amayi ochepa atasankhidwa maudindo pa chisankho chikudzachi.
Zimene zachitika zonena kuti mstanje msipiti kuona azimayi ochepa olutatenga udindo wakakulu wa vice president wa chipani koma ntikuona ngati mwamusimu mwavutabe ndithu mukabwera ku TPP ene akakunena kuti iye akapanga mwene ndi sindine wodabwa chitonanga si akufuna kuti akaonese kuti zawo zilichani zili bwinobwino koma tonse tinachita kuona kuti maudindo amene anali pakuwamba pachi panali amayi okhala adirekta amwene ndamene akuoneka pamodzi ndi amuna
koma poyankhulapo mneneri wa chipani cha MCP Jessica Bwira wati chipani chawo chikuyesetsa kulimbikitsa amayi pa utsogoleri wa chipanichi.
Kuti ati mupange kompeya ndi angathu manebazi apa bona kuti iwowo it's worse mpando wokha umene watengedwa pa top 9 ndi wa director of football pamene kwathuku tilidas mayi onikima mapositions ake ndithu sikungoti tikati women tikangoona director of women koma ndingathe kunyakha bwino tikati tayimalisa executive the national executive council chikwa chakuti tichiyembekeza kuti mipando ya mbiri ikhale kupita kwa azimayi.
Mbuyomu akabwira adati zipani za ndali zikuyenera kukhazikitsa mfundo ndi malamulo apadera olimbikitsa amayi kutenga mbali pa utsogoleri wa ndale.
Bungwe la Umuntu Foundation lati achinyamata akuyenera kupatsidwa mwayi wodziwa zakuchembera wabwino pofuna kuthana ndi ntchitidwe yotenga mimba zosayembekezera komanso chotsa pathupi mosayenera. Mkulu wa bungwe la David Odari wanena izi pamene anachita maphunziro akuchembera wabwino kwa kugwira ntchito mzipatara ochokera mdera la mfumu ya ikulu Kapeni ndi machinjiri mboma la Blanta. Bungweri lachitanso maphunziro oteri kwa osewera mpira wa miyendo ndi wa manja. Serena Tambola ali ndi zambiri.
Achinyamata akulepherabe kufikira ntchito za uchembere wabwino zimene akuti zikuchititsa kuti atsikana adzitenga mimba zosayembekezera komanso kuchotsa mimba pogwiritsa ntchito njira zosayenera. Audali ati zina zimene zikuchititsa izi ndi chipongwe chimene achinyamata amalandira akafuna njira zolera kapena zozitetezera.
Chiyembekezo chathu ifeyo ngati project kuchokera kwa anthu amene alandira maphunziro kuno amene ali akatswiri adzaumoyo ndichonena kuti titaona kuti achinyamata ambiri akunena kunena kuti iwo sakumapita kuzipatala kuti akalandire chithandizo zokhuzana ndi uchembere wabwino chifukwa chionena kuti achipatala samayang'ana bwino mdiso labwino kunkhani zina ndi zina samatha kuawunikira bwino zimenezo zimene achinyamata amanena chifukwa achinyamata ali ndi mkhalidwe osafuna kupita kuzipatala.
Mmodzi wa ugwira ntchito pa chipatala cha Bangwe a Veronica Mocha ati iwo akapitiriza kuthandiza chinyamata moyenera.
Maphunziro amene athandiza kwambiri monga ine amene makamaka amene manganeso achinyamata Bangwe Health Center ali kuisa maukulu osiyanasiyana kuti achinyamata ajakabwera kufuna mathandizo osiyanasiyana tingathandize motani ndawu tikapita anyamata ajakatipeza kuti akufuna mwina tekeza afuna njira zolera tingathandize motani afuna so zithandizo zosiyanasiyana kafuna kuyesa HIV tiwathandiza motani ndiye kwani maphunziro amene wawa aithandiza kwambiri mbali imeneyo.
Ndipo mawa lake bungweli linakumananso ndochita masewero audali akufotokoza.
Ndiye Umuntu Foundation tinaona kuti kugwira ntchito imeneyi kupereka mautenga amenewawa pogwirizana ndi matimu ampira wa miyendo ndi wa manja ndikuti zitithandizira kuti mautenga aja afikira achinyamata ochuluka monga mukudziwa kuti pa dziko lonse lapansi patikizapo dziko la Malawi nkhani za masewero a mpira zimakhala ndithu mkamwankamwa.
Ndipo mphunzisi wa timu ya Chilomoni Sweepers Esther Mankhanamba wati wapindula kwambiri kudzera kumaphunzirowa.
Bungwe la Umuntu ndikutipindulira chifukwa chenye kuti ndikutiphunzitsa kuti ifenso tikutamamudzimu tizikawaphunzisana mmene angapepere matenda mene angadzitetezere ndiye ngati kupali kwa imene ndikuona kuti bungeli ni kuti pindulira kwa basi chikuti tikachoka ya baba ndizimene kuti kutenga ya baba tikapira mamuzi tikapitiriza kufuta kuzazimena kuti kuzisa kumuzi.
Bungweli lukuchita izi ndi thandizo la Amplify Change.
Vanguard Life Assurance yapereka ndalama zokwana 4 million kwa ajaka bungwe la Insurance Institute of Malawi pomwe likukonzekera msonkhano wake wapachaka. Poyankhula pomwamba wopereka thandizo linkulu ona zachuma ndi kayendetsedwe ka kampani a Daniel Walusa anati thandizoli ndi mbali imodzi ya chidwi chawo chofuna kufikira anthu ambiri mdziko muno.
Leo ngati Avanguard timaonesesa zoti tili ndi chidwi ndi zoma insurance ya institute imachita komanso tikufuna tuonesese kuti anthu ambiri amene ali kunjako aziwe za life assurance ndipo achite participate. Anthu ambiri samaziwa kuti akamakamba za life assurance amakamba chani, so ambiri sakupanga nawo participate kumafeyo kuzera mu kuthandiza institute tikukhupasa toti tithandizanso kuziwisa amalawi ambiri kuti akhoza kutenga nawo gawo pa life assurance.
Ruben Kamanga ni mtsogoleri wa bunge la Insurance Institute of Malawi ndipo hafotokoza Morere.
Thandizo imene ndofunikira kwambiri imene ndafotokozera kale kuti nchitikiro umene ukuchitika kumangoche si kuchitikira kupulanta kumoko, ndiye pali zambiri zimwe zimafunika kuti chite tipange cover my expenses wochuluka kwambiri komanso pali anthu ena akunja amene akubwera ndi anthu amene tayitana kuti tikhale nawo limodzi kuti tigawane nzeru. So ndrama zitithandiza kwambiri kuti kuyambira chilichonse kaya zakudya kokona kuti anthu akagone pabwino sinanga anthu mukambirana akagone malo otisala abwino sizimakhala bwino. So ndrama izizi tiyenesesa zogwire ntchito imene ifeyo tinapempha kuti ikagwire ntchito kumkumano umene.
Mkumano wa chaka chino uchilika kumangoche kuyambira pa 29 mpaka pa 31 mwezi uno. Ndipo Emosis Innovation Hub yapereka kubungwe la Insurance Institute of Malawi ndondomeko yothandizira kulondoloza komanso longosola zochitika zosiyana-siyana. Ndondomeko iyi kapena kuti event management system ndi ya ndalama zikwana 7.5 million kwacha. Kelly Napolo ali ndi zambiri.
Anamanja adati kampani yawo ikufuna kuthandiza bungweli kuti liziwongolera zochitika zonse pa msonkhano wawo mogwirizana ndi mfundo zatsopano.
Chimene tapanga ndicho kuti ifeyo tapanga system imene akagwiritsa ntchito insurance ku kumano wawo wachaka chino. Cholinga chathu ndiyo kuti iwowa chaka chino afuna kuti aphatikize innovation ndi insurance ziziyendera limodzi. So taona kuti ndi theme yawo ngati akuyeneka kuti akauze anthu kuti insurance ipanga innovation yosiyana-siyana. Ifeso tiakapase system yoti kulibe mapepala zosaina-saina akazo makuponi kumagawagawa zimezo kulibe. Tapanga system yoti chilichonse chikakhala digital.
Mmawu wake wachiwiri wamkulu wa Insurance Institute of Malawi akundwani Alex Kainga adati dongosololi lidzathandiza kwambiri pokonzekera msonkhano.
Ya choyamba malo mwa Insurance Institute of Malawi tufuna titopoze chifukwa cha thandizo lomwe labwera mu nthawi yake system imene atipangira Emosis. Tikunena motero kuti malinga ndi fimu yathu imene tikuyendera chaka chino yonena kuti tikufuna kusintha Malawi kuzera mu insurance komanso njira zina za magono. Ndiye tikukhulupirira ndithu kuti system imeneyi ni njiraso imodzi imene itatithandizire pamene tikulingalira kunena kuti ngati insurance tikuyena kubweretsa njira zina za magono zopangira zinthu.
Msonkhano wa Insurance Lecture uzachitika ku Sunbelt Gopola ku Mangoji kuyamba pa August 29 mpaka 31.
Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisatasiyane na insimti yake. Amalawi ali ndi chiyembekezo pamene aphunga unyumba ya malamulo ayamba zokambirana zawo. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Sekwera walangiza oweruza milandu atsopano kuti akhale okwira mtima komanso pandaphuma pa ntchito yawo. Ndipo umbava pa zipangizo wachititsa kuti ntchito ikonzanso malo ochitira ulimi wamthirira mboma la Msanje iyime. Munali ndine Yankho Seunda.